Phumzile?
Sis Phumeza.
Nangu baba sisi. Simtholile ngithi.
So yes, yes.
All right.
Yep.
Yeah.
All right. It's okay. You can let it out.
All right. Phumzile, yes.
Yeah, was.
Okay.
Bengizibuza ukuthi like ngizothini and uzoreacta kanjani. So bowazi ukuthi ngikhona.
Ya bengikwazi lo muntu ukhona.
Then ekuthini kuwe like knowing exactly ukuthi unomntwana. Uyazi ukuthi ngikhona. Mako uyaziphilela nje.
Ya sisi, hey. Ya ngizocela nje ukuxolisa okokuqala yabo ungabibikho. Njengoba ubuze ukuthi kuthini ya kurong angukho right yabo ya ngisola futhi ngokuthi-ke ngingasithathi isinyathelo sokuthi ngikubheke kuze kube wena othatha isinyathelo sokuthi ungifune njengoba usuze wangithola yabo kodwa-ke loko akuchazi ukuthi anguthandi futhi angikwazi ngiyakwazi umntanami njengoba uwe brave enough ukuthi wena ungifune uzongithola ngiyabonga lokho
akayenzanga next ukuthi angifune bengimzondela lento leyo
so impilo yavele yaba right nje kanjalo aba right wakho
ayizange ibe right
mawuthazange ibe right like bongicabanga
ya ngiyakwazi ukuthi ukhona njengoba nawe ungifunile wangithola ngiyakubonga lokho uyabo ukuba brave
akusukuba brave nje kuphela
ya
kubuhlungu nami ngidlule kubo
ukuthi
abanye abantwana bayakhula abanabo baba babo
ya
mina ngizilethile emhlabeni like I feel ukuthi
bekumele
ngabe wena wenze kakhulu ukuthi ungifune uzongithola
ngihlulekile mntanami ayike into engingathi ngiyayisho ngihlulekile fanele ngikuvume lokho angithi uthe mayibeka inkulumo yakhe ngazizwa ngiphatheka kabi futhi ngazibona ngiyifeyila kuyena kudlulise ngenkosazane ngiyaxolisa ngeke ngithini ngiyalivuma iphutha lami mntanami kodwa-ke lokho akusho futhi ukuthi impilo yami ibi i-smooth sailing nje.
Ah.